Isezerano rya kera, igitabo cya mbere cya Mose cyiswe itangiriro, igice cyawo ni icya 49, umurongo waho ni uwa 3. Haragira hati: Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho urushaho icyubahiro, urushaho gukomera.